matamo Yesu Yesu kende manyalo ene monyalo locho
Thank you.